Sanbonani, sanbonani, kamalam gingu tando waga ngobo. Welcome to my channel, which goes by the name of Tando the Spy, because ngia spy ngintoleli indaba ezimnandi ezenzekalayo South Africa nase KZN yonkana. Le video yami yokuqala ngenza ngesiZulu, so guys ngicela ningitshele ukuthi ngenze kanjani kwi comment section, and ningitshele ukuthi ngiyawajabulela ama video engiwenza ngesiZulu or else ngiqhubeke nesiNgisi or ngimix. Okay guys, before ubukele video ngicela nje ungakhohlwa ukuciphizela le button elibovu subscribe button, and muqeda ukubuka le video uciphize like button uma kuwukuthi uthandile le video. So namhlanje sokhuluma ngendaba ebuhlungu, indaba yaSandile Ndlovu. So basically nginikhumbuzo kwenzeka kuSandile Ndlovu. Basically ngenyanga ya September kulo nyaka, uSandile Ndlovu wabulawa kwi-lecture room e-DUT. Ubengumfundi wase-DUT oneminyaka nje yo-18, bekumfana omncane obenza unyaka wakhe wokuqala kwi-industrial engineering. So ungabona nje ukuthi bekumfana oyimisele, cause ukungena kwa-engineering kunzima guys, kudinga umuntu ofundayo noyimisele, ubenekusasa eliqhakazile. Hey, kwaze kwabuhlungu. 2019 nje bekunyaka obuhlungu, because especially i-youth eningi shonile and ibulawe ngehluku guys. Ungakhumbula indaba ya uyinene namanye ama cases uthola ukuthi enzeke university, and i-university uthola ukuthi ama camera bengasebenzi or else security reactanga. So lokho kusenze sayibuza ukuthi like, how safe are universities, and are universities just businesses? Do they even care about ama students? Because sikhokha ama fees amakhulu, but then our safety is not taken care of, because a lot of students died guys. A lot of students died this year. Guys, this is sad. So ukuhleka kwenzeke this week ngendaba yaSandile Ndlovu ukuthi umbulali wakhe usitholile isigwebo, uthole i-life sentence on Monday this week, and i-life sentence yakhe ayihambanga yodwa, ihambe nano 15 years for ukwenza lobu bugebengu. Umbulali waSandile Ndlovu goes by the name of Umsizi Mbutho, and okuhleke ngale case ukuthi sheshileke then I expected, because it's only December manje. Yeah, isheshile, because siyazi ukuthi South Africa izinto zihamba kancane, especially kwama cases. In most cases sizizwe sengathi nje ama criminals ababulali negebengu nje zivikeleke kakhulu kunama victims. So le case isheshe kakhulu, and into eyenza ukuthi isheshe is because Umsizi Mbutho, umbulali waSandile Ndlovu, wavumile amacala akhe and futhi akaphilanga and akafunanga bail. So lokho kube yinto enhle, angazi-ke noma this means that he's remorseful, uyayisola ngale nto ayenzile, because ziyaba khona iy'gebengu eziyisolayo-ke. But because ubulale umuntu, and ngehluke singaka nje, ukubulala umuntu fanele kujeze, and-ke njengoba ezojeza la emhlabeni kunomthetho emhlabeni, nasezulwini kunomthetho, kunonkulunkulu, unkulunkulu khona guys. So he's definitely going to pay his dues, and it's good. I hope ukuthi umndeni waSandile Ndlovu got their justice and they are happy, ukuthi even though kungekho kungabuyisela indodana yakhe yabo, kodwa at least kukhona okwenzekile, because kwabanye umbulala akatholakali. Ngicela-ke ningitshele kwi-comment section ukuthi nizizwa kanjani, nijabule noma nisafisa ku-edwe eminye iminyaka.